Chegula Dreni kwenye nosa mene mkwani na Times Television ya Afganso program ya Sports Arena. Ine ni Danger left winger Williams Gondwa, ndipo leno ni Frank Chakanga. Tufuna tunigire mpikisano wa TNM Super League. Mene ni tu wafiga bajindeinde Nyasa Big Bullets. Kumaso Mighty Wanderers akufana na ma points. RSA RND 50. Kumatelo asabara yangu taita wana nditu timu ya Bullets ikugonjeza ikubambana masoro ake ndi anyamata Achitipa United wabene Awanras anagonjeza timu ya Deza. Tu nikiranso kulepidwa nchito kwa mhuzizi Patrick Mabedi chifaja kutifamu ya mbelega kontrakti ya zagazwili kwa mhuzizi Amineyo. Tiliso nditu ninga ni mbene masewelo amu Premier League anaendela kumatelo asabata imene ni mbube mpani kuti mkarebo mwebo. Monga ndinagambira kumambira program ine ya Sports Arena kuti ndi Frank Chaganga Frank tikulandire program ya Chalelo.
Zikumbukumbira.
Ngani mene kuma Chalelo ngani ukuza contract mene abereka afamu kwa Patrick Mabedi.
Ili kama.
Ili ndi mene ili kama kama. Football Association of Malawi yale machito Patrick Mabedi pa contract ya zaka zwiri. Afamu abereka ndi ma target kama tu mulimbo. Coach Mabedi tampa sanchito. Yeyu aonezese kuli no ma qualifiers award cup amene tukuyamba November amalize wana batu. Akapita kumpikisano wako safa chaka chamawa akagwere mu semifinals. Aonezese kuli no tapanga qualify Africa Cup of Nations. Kwa mwina kwa yambi kulepidwa nchito kwa Mabedi, asiki ni ngani mene takatu kwa kwa ya Itali.
Imene utakatu kwa kwa tawa ya Itali. And chituzi tuzi jimene ndiri na acho ndiwane na kuteno afamu ama kwa nitsa kumaonena maprogramu kati hatu wachifuka mbuyo mutakati kuyangula kwa ntawe ya Itali maka atatia chuka kumpikisa mojo South Africa ifetose ameneti makonda masawe rambira tinatsindika kutino amapedia kwenena kutino
akasiwe
nchito andi chimene chyo ni chimene chyo ti chakhala bwino ndika yangana kweni kweni matageti amene apereka ndikuona ngati mwina kupatuka zokhudzana ndi kuti akhale pa number 2 pa ma qualifiers za World Cup kwa matarget ena useo ndoti alachitika pokale. So ndikudapo kuti no akupereka matarget kuti no mukapita ku Africa Cup of Nations mukatenge chiko chikotsana tengepo koma mukapita ku COSAFA mukagwere ma semifinals anagwera mukale. So ndiona ngati matarget ena kanaka kwa unika makuya kuti aone kuti kodi zeni ndi ziti koma tikangopereka ma target chiperekera ma target kuna ndawina tibaza kukhandiza fuka zongompezera coach kuti no mwina timuchotse nchito koma nkhani yaikulu ndionera kuti no ife ndosanga kuti no afamu apereka contract imene ya zaka ziwiri ndititi chikhulupirira kuti no amabedi aigwira contract chamanja mwawo awerenga amva bwino bwino nzera for contract ndi mwalira werenge nzera uli wose chisisi chimene chilipo ndiyoti anthu ambiri contract ija abakangu yangana mwina pamene ayika ntengo umene azilandira then kumafika kumusi kumasainira ama iwala ma areas ambiri contract ija mwalira kuyambira line yoyamba kumawerenga mkumamba pamene usakumva ufuse mwina kwa odziwa za malamulo kuti akufotofoze
ababaru Mabedi chono alindi nchito ya ikulu fana kasi mtawa kanga ramango gilizira kujokila kwa maridika na unu timu jano ili manja mwa keno
andi chumene ufu yenina utuwa tiyo nina kutino kawiri kawiri kwa kaba udindo gilizira mwina kakwiri kwa kwa nchito chua umatabe umaganiza utipano niliba nchito kumananga mwina baka pita pidio nimele antipasai mwina mkuteka sa antipasai so kuma kakautino akwe ndereza kutino akulu udindo ndumeneo ndi utuma kakautino iweo ulipantamba sarare kuti ukoza kukwira chito ina ili yose meno kafunili ukoza wabanga ma decisions andi chitu chinazo sumetu kwenye nati akumbu tiswa maamu chiyo nina kutino afamu hapa tamwa ya Mabedi kuti akoza kusaka antu
ula watadizi ndibafuna atu kwenye mabenebo
uzufunika
ukwona kutino asita bagi mstafu yagi kapandi omeja
ineo chikuro changa ndikwona kutino ndanya mata vina napita nao aja
ineria kananji
ulendoa kananji aja ndikwona kati anakwina na kwina kaya mwina kati kukakari kusinta kwa 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 kusinta Mwena kumozi, kapena kuwiri, kumachape chape ineyo, utakuona kuteno, apituza, ndi amene, anakwira na onchito, tawe meneja. Andi izizi, zima klabu ino, kuti pamene mtu mukumuza kuteno, akale accountable, panchito yabene mwampasa ayo, sipa makala excuse na inyozi. Zima siyana ni kuteno, inyo mwamele manchito yeyo, kena kukumpezela backroom staff. Zitu zika kawali zikukwinyika, ama kala ni mwaya, ote akuza, inyo ndona ngalivuto, ndi anpamene muna nipasa ayo. Kuma kwa kauti iwe wa sangaweka. Uma kwa kauti no ukudziwa kuti iwe.
Uma hauza
songa kaya za wati.
Dikabajo kaya ineto. No sesungu.
Tuoze tukukira. Tukunyamuka. Gatibena mapangira kunja kwaza. Akati amulinyo wameza chifu.
Fakata Frank. Ne. Ndakuda ni ya Frank. Uka wabuyo panga.
Uka wabuyo.
Ini numupa kija kutunja.
Ini numupa kaza.
Akadikamaza joga ine. Sangsanga wa sasa usukani.
Kukwa kusi dikwandeka. Tikwa tose, ndezi nukatimenezo, ndezi za ndichu, tishabu na wambili kutuno, ampa taufulu hoti asanke. Iyeyo, akalabasi kuona nwa mene, anga
kukulia. Tikaona matarget, mwere yesu kumatarget yon. Kumaliza wa number 2, makwalifiers wa World Cup. Agakwere ma semifinal, kumasa wa makwalifier wa Africa Cup of Nations. Kukwana katikuwa kukuru, mena kwa yana wambili ndi makwalifiers wa Africa Cup of Nations, kumaso kwa safa.
Kumaso kwa safa.
Izi mzuri, kwa World Cup ine, kumaduna kutuno. Kwa kukuru.
Kwa World Cup, mwena zimene tukuona, akuta kuona matimu amene tukumana.
Tuma, mwini Tunisia.
Tunisia,
Liberia,
Equatorial
Guinea.
Namibia,
Namibia.
Saiwalezo, and
I think you do
four. Yeah. So because of one pamatimu amene wao akuta kuona kuti mwina amene zotekeka.
Atita kuna
yeye
kwenda Tunisia kuti mwina
ndiye. Mwina ndiye ngati basi pishu. Namibia nayo so kakale panopo ikumachita kwino koma mwina akuta kuona kuti mwina Namibia tikuzo ikonyesa. Ndiye mwina achifanya ke aika mulingo amene. Koma noku kosafa ko andi mukoza kundivomereza kuti no kuchokera 2000.
Amene amuze babedi kuti no utibereze chikho cha kosafa.
Atika na ndoa bereza. Ndiye nusu anyamata ule ndo mukatani mukabereze. Komabe tawi naga akagwikira mulingo olo mulingo kale ba minimum eh.
Weko bacho muno ra
yo kwa defeat malisi tsawo. Ife mnatikira mulingo mu koma ife takwanisa ho. Zimenezo zimakhala kuti no.
Koma tawi mikira furu paso sa chalobalawe.
Kali yaikuru ndi tuta yama.
Timu ya mikiti tipanga so congratulate a Patrick Mabedi kuti nchito ndimene ife kama khala pano ndoti flames chite bwino.
Yeah, and ineo chitu china so chimene tinga miyamikire Mabedi almost week in week out somebody pero kwa kustenda.
Yeah, kodi ubwino wa Mabedi ndio amaenda.
Amaenda.
In fact Frank Mabedi waswela mpira. Wakala captain, ufa wakala captain kwa kaiza Chiefs. Nukunsa timu mene
ya.
Siju mjamasewe.
Siju mjamasewe.
Mabedi, si mungono mungamuna mizuri ya player ya kune kutu wali bwino. Pamene ye, ye ya abuzua player.
Aye. Gakale la mulungu limene masewera amene analipa pakati pa timu ya
Super Dragons
ndi Tigers Mabedi analikonko kuti kukamuzu stadium kutatwa kuti tawi ina ili yonse wiki ina ili yonse amapezeka kulibe kutilo la chiweru la mulungu mpira yonse so gakale kuchiwembe amataso kukafika
kutalika kwa contract unakundira banje 2 years zaka zwili titero chilewa ndizokwanira zaka zwili
silinganira kuti ndizokwanira. Kumano popeza kutife nkani ya ikuli mene timahili right. Imele timafuna. Timafuna kutino amabedi abatsibwe contract. Ya, kungu tino nangasi chito gadizmene yezieti. Nizone na kutino zima kandi pachizungwa mati long term plan. Suti zindu zongwa nina kutino ngati kulima munda. Kutimu kangomani za kulima munda mukorola AI. Kani ya masewe la mpila ima kakuti ya itari. Kwa mabe, mzaka zuhidi mene apasa. Kwa mwina zaka nakabino, kana apasa mwina zaka zitatu. Kwa mzaka zuhidi.
Even 5 years.
Yeah, 5 years.
Ajimata mwina nao mbeda jadaji chepeni.
Aji chepeni.
Kutino afike nao.
Afike nao kutino. Mwini mkwote na kutino atambe kutupata zipatu. Ya, chintuchina aso mwina chimene ndia pempe ya bungwe la Football Association of Mali. Jione na kutino treatment. Imele ni mabereka kwa coach. Tisasianitse treatment imene timapereka kwa nzungu.
Osamurawu ndi
watu wa treatment imene timapereka kwa nzatu mawe nzatu. Ine ndimaona kana kuti mwina mawe nzatu ndamene kana mamukondera kwambiri kusiana nda nzungu. Chifayo nena kuti no akakauti no coach ndi nzungu ndemamva kuti ya TNM apereka chakuti chakuti. Mwina chigali moto chopuma. Nyumba ya mwino dog allowance chani chani. Ife tuona kana kuti no Amabedi apangire china chiti chotekera kaya apempa kuti no afuna kaleti ndi mipira yoyeserera ndi matimu ena ayesetse apatse ngati nkulephera zikalepherewoka koma ifeyo sitifuna kuti tione kusiyana kuti amalinika amapangira zakuti 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 chabwino Mali dikani kwa zoezi sio ni expatriate. Kwa maana kusia ni tsako kusama chite kuonekera
kuti
aliyesa chite kuonekera kuna apapa pa kusia ni tsika. So afam ndiesa ti apepe bali
mene. Mene mo ndi mene taambira program ya Sports Arena Baraba Times Television timoni gira zmene bumbira famu la jita polemba nchito Patrick Mabedi kukala mpozisi wa timu ya Flames famu ya belika contract ya zagazwiri kwa mpozisi amene ndi tika lalipa nkani ngali zokuza mpozisi wa Scotias mpozisi wa Olaf Mofazili para tulu ganso mkuu kwa kuna ya udido yae boma ndi afamu aonezuda ampase contract yo kazira na samangu gira so mwa temporary
Guise
kagusi. Kofuli so timu ya zima ya ya Premier League. Kukaresa mpozi so kazi gida. Afazili abasa so contract.
Hege sera yibo gari. Zikumveka gari kutino afamu apempaso aboma. Kuti afazili abase contract kazi gida. And mawi nari ese okonda masawera ambera. Atati fundo imene kubera. Baliba mene angatunze. Ifuka afazili atuonetse
kuti alikutekera
kutekera ko atuonetsera ndi backroom staff yao simplex center a Robert Bagio ngambi amene anja amene anali nawo kuti South Africa kumene atsika natu akwanitsa kutenga chikonji cha kotero kuti no nawo so afazili atapasa chito yokazikika ndi kuti no munthu akhala kuti no
editivo kuma
khala basi
azikhala kuti
bangu chifukwa kusakhala pa chito ramene ndi chokwete
pamene
zomwe zizidzi
kwambiri
Kutuzi ganila kutino, okay, ndi kukocha timu inerolo, kumbina miyesi itatu, contract ya gaita ni
ita.
Ndiyo maganizu wako, uzi baka focus kutikoli, zimenezi za bange, contract ikata.
Naka zimenezi, zili liba nukana fazili ya jadoki basi, sim, mkita nwa watu.
Eh, mamine kutikoli.
Doki asin, asin ikita, kutikoli.
Asin ikita.
Pamine kukata kwa contract kwa jadoki, olo season ini, ini wofu.
Eh.
Kana kaga maloa.
Ndio luka utu ulipa payro ya bo.
Kwambili.
So zilu kazi mene zonde sali zabu ino. So na uso afaziri ti afurine zabu ino zose. Mm-hmm. Tukure utuno panobu kwa ngotara utuno aboma. Amalizite kuti awabate chito imene.
Mkuteka kuti mkungu ti joina kumene. Mkungu nila hindi program ya Sports Arena. Kutokila kuno ku Times Television. Ndetu maoni gila nkani zo kuza kulepidwa nchito kwa Patrick Mabedi. Kumansu pempo lodi aboma. Lembeso nchito Love Mofaziri. Ngati mpozisi. O kazigiga wa Scotias. Ndetu kufrati bide ku break. Tika mwilago. Tika rugu nigila notsuba nungani zo kuza mbigi sano wa TNM Super League. Ndiku mpani kuti mukarebe pomwepo. Tikulandire ni kugao la jwiri, limene sondilo siriza la program ya Sports Arena. Mbakamba Frank, kuleo tino habano mkoge mkoge wafika kwa ufuta anoso bano. Haba Super League ya tenda.
Ya tenda,
Tayo na Nyasa Big Bullets loguru ulapitali, iku kwenye sa timu ya Chitipa United. Usaiwale kutino matimu hawa. Yamini au ganga na ujani uka
tswi
de ayamano kuswana na ukoko amini au aliba sokolo ajano de kurani mkoge mkoge tunaona bullets ina ni game plan yapo ino in a space of 20 minutes anayaremaliza kale
game
Chitipa United
and
tunaona kama ndo ya kuri zokumu au gore sa jogori pa chosumba ni mtu pata kusa kuna 10 minutes 21 minutes tukumona Lanja Singoma pa penalty
so apopo zaitsidzikire kuti no achitipa pokoso linachuruka masewera asana kale ko anali ndi pokoso kwendi kweni
mpaka afuna kuibalalisa
pokoso kuibalalisa police ndiye wana noti fail tikupita ku blanta tufuna tikachite kwino tigonjetse timu ya police andi anthu amawuza kuti kawiri police imavuta kuigonjetsa paka mustaki ya koma yo anoti ai zimenezo ife tufuna kulemba mbiri ya badera now bali ya police amaona kuti no mu first round timu imene ndiyakonjetsa paka wrong ndisi lukuru ni no bullets ikanalo nila so kuti ikonjesa
home and away
ya zimene sisi kana tani sisi kana teka kumano menu wani na moja game plan yao inari yabu
ino pambili
andi mkwaza wana kuti nilucha kumapeto kweni kuja anayese tatitu kuloweta mo
kwambili
osewe na ambili ndi hili anako fila pachakongo ni no basi no
kumachiribe jatiti mshabu ino For press, it has a footiga.
And a footiga can
hide it. It can hide it as a footiga. The zone is not no McDonald in Tedemina, and as you know, which Jatija Babamo, the Mavuto. A press at a cover and a better disabled uncle who did play on us of Mastrani Water. They are no Jagawera,
what you twelve.
Then I own us so Mighty Mukuru Wanderers, you go jessa, then the Dynamos. They own us Silver Strikers, you go jessa, Tigers FC. Ne Ugona are lock table. Our Wanderers, ID 50 points. Our Bullets, 50 points. Our Super Strikers, our winner, number 3.
And 46.
46 points. The only GT by 43.
43.
Wanna pick some more time, Sobano?
Nim pick some more cool. Many Wanderers, Yachita, we know. Ufika super 50, koma chifukwa cha inferior goal difference. Iyo wa Wanderers akweza kuti akwera pa number 2. Ya, koma no ngati mene iri Bullets comfort yao ikumabwera chifukwa cha mipira imene ali nayo itatu.
Iyo sasawira ile.
Iyo sasawira.
Me ili get 9 points.
9 points.
Aba masoro atatu amenyo ata kupulva.
Zikoza uteka, sina jiri zikoza uteka, kuma siringani luranga putuwa osa.
Osa.
Ata vya izmene zizigatani, zizigateke. Mkatika di mwina kuzo putuwa, mkatika di mwina kuzo wanga draw. Kuma apapa ndi utu nao ndi advantage ya iku. Kuma nu, mkati umu wadra ziyo, akusoa ilabe ajirimike. Silver Strikers, mene utande nena, na yoso ajirimike. Chifuka, ukwenda kukumbukira, kutino, patsokuloba kukwela hapa. Silver, you were just very so
depressed.
One was very different. Because one of you, Matem Atatu Awawa, don't know. China Chi, you said, because of Chitiga, Pamene, Inaiti, Mane, Dinzak, and even also when I demanded the determining factor, Yamibila Mene, comma, in a one about advantage, Yaku is Timbia, Ya Bullets. Achitibao, Suti Tajo Serat, I believe it's 43, from Kozono Matima Bidua, Atazanajama, 35, 31. Enaso, Sivu, Moyale, Ariku 29, 28. The book of the whole Ababa, many Zidi, they would know.
So, telling a look table, many Ribanova, many who would know Passiva, known as Extreme Red Lions, the Moyale. The town Extreme, you made the Red Lions, Kubara,
Okauka, Kwaisi,
our Aruga,
our. Maka
officially aba ndi extreme
ya extreme
kwa sababu ndio zi ile ndio yatuluka
fry red lines state size yo seretu more especially red lines ku 3 points mena ipeza ijayo naona ngati ikoza okay akanali ku intensive
ile fry ya red lines
kanali ku intensive
yatuluka
akoma ndo sema mwina
kana kuna kuna ngoli bisa ntima kuti ndoko ndi ndoko kuma kaya mwina bodi mpira mathau chiti kaya
kuma koma no ya I extreme the Red Lions. I mean, I think he had a football right goal. And Amoyani, I mean, the team you're
my
team. Mwina, Zibana Zina, and Zodi, and Zod Panga Oak. If you're going to come to know Masawera, Salam Sewere, or Sewere, I mean, it's an eligible. No one got 3 points, it's just like an ant. But nobody would position the medic with Paris Sif. But many Paris Opat, Paganaka Paris Sif, or Mokozo, not to know Amoyani, they would have Zigabam Paniban. So zinukatimene zo nizimene zika bagetse kuti matimu tikatengera kati mene anali masevera ala mulungu apa kati pa Tigers ndi Silver Strikers ineyo na chitika mwa kuti masevera awo nakaonera timu ya Tigers yachita yayoka
play ndali bash
play awo ina Silver Strikers sina sewere tumene imasevera Silver Strikers gakare anthu mene nakhala ku stand Timanena kuti no Silver Strikers sina kwere kuti no ikudzasewera mpira umene imasewera Silver Strikers umene timaudzwa nawo waumudzu
umudzu opondela nawo
cha andi kunapezeka kuti no ata igazi amafika pena pake kuondela kuti no amausewera mpira wawo bwino andi kuti iwo kungopetsa kuti munthu angomenyera mugo sina lizovuta chinaso chimene chimavuta kwambira ata igazi tionera kuti no mapasses awo sana accurate akati afuna kupatsira mpira zawo mapezo kuti mpira kupatsira adani So, zero guys, many zones, many Zaika and Panipani, and Tigers. And Kupatuka Kutumina, but no city could run out of relegation. Koma, could you know Abidriza Maruzama came out? Many Zaiti Grangati, Lamu, Zaiti Vikide, you are Tigers now, so Mamadi Kuja, and Rakos announced, Kumacha did a good Achoke who relegation. So, zero guys, many zones, this is not at least.
This is a very Pamasolo Bullets, Nikamuzu Barracks, I'm not sure that. To one is one of Hanyu Messers' goal. Fatwoneso nkani okuza mene akutitira magogibas mu Super League. Fatwara bano a Super League akumabweresa ndi tuzino kunira kuti mene zikuonekera mulu best goalkeeper baba ata ukhala wakuti wakuti. Zasara ndi mbuyo muti yambire so asulo pakati. Akumabweresa mojo ka uyu goalkeeper George Tuhoka wachitipa ma clean sheet okona 11. Uyu kandi uchikuja ni tole magrimi shidi kadi zumeja kuoneka
panoso tukumadziwa amene ali ndi ma yellow card atatu
ndi uyu ndi
uyu
game ibwera uyu
sasewera kwati ndino olo matimu sakapa kwa kambere mbere tukumadziwira olo even matimu acha osewera amene akubaka kuti amamusira chwa madzi
lanje singoma akuchipa ndo chigori chimodzi kuti afike Clement Clement ndiyo wadetsa
amene I think varomo ndo ndo vula
ndo vula
and muko zwa ndo
ndi
kwa sebe na mene ili bwinobe
fa kubwela po ndikona kana bullets akapeza kandi penalty as a pass out lanje singoma fa zoti apa ukona sa form ya lanje singoma sa kuchinja no pafunga ndamona kuti tikokele
akakandi mwai wa penalty zwa
ndi lanje singoma sina ona
game ya chitipa ana pasa so lanje singoma kuti atali akolese so mukaona kandi mene alili kumwembe what is he ngati makumbukira game yawe ya mbiri red lions kubaka ana ndi hati
tshatsu ya ndi and ana ndi jaka ma wafika
ndi kaganizi bekati kana likuone na kuti no uyu season inoyo apa ngazi goli za mbiri koma uko zaona period ina yake kana za fula kubwerera panopo zumakhalinga so zikumavuta vuta kutsogoro kuja mwakuti mwakuti ani mko zaona ndi mwina mipira ingapo imene yali tsapa katipa sana kwanisa kutani kugoletsa koma
oh no oh is super league super league ya afika baba baba ya baji de
inde inde baba ndi tu kwa wina ali yese mwina kutenta akutha kumakuona
kuti nombo lwa free ndipo fati tichite masanga sanga kwa akuruza order ndo ndo mwina tasani khayo cheba tofara tone so kunja kwa dziko lino Premier League tinaona ndito Chelsea da Arsenal kana kuvuta koma kuna ndi air top 8
aya
ya tuluka KP bako
KP ya tuluka bako
hauri na mwuri una kure nge kukwe ya kia paramulo kuri maruza ni regression aya roto kweti so matimu amango amango sewe la pika sama santiwa hakumuza wa KP ula basi
pele bagete zika siri
masuro ya mana tila wanwani
iwa jisana kule sana
ana 0-0
0-0
ana kule sana ndiyawa
awa wa ndiamine ana kule sana ndiyo mpeza wanda kule sana wani wani amafuku ndiamine wadisa kwa kule sana kwa hini yake
awa sana kule sana
kwa hini yake
first link
kwa game ya wina sanura wadisa katukumbo and game ya chwiri kwa ya mbili ya bajasi kwa hili otseka ana taka sanura mponea ana nikizira taka sanura mponea kwa hivyo tino anisitika mwa mayuri ground ya sivu anaisi ya kulika ni nifuwa kima sanura wana nikusivu so masewa ya adhu masewera la
sarade
sarade amene wondi kuti no anali pakhomo pa KP ndi kuti apapa afera
pakhomo
wawo
so
chimodzi modziso
awe golu
awe
chimodzi
yabo ndi masewera
Brugos
ndi Mwayare kuna mezo kuti a Brugos ana ndi mwayi chifukwa ana akagoletsa kwa ene yake chikoli chimodzi anzao sana kolesa chikoli chimodzi 1-1 komano mene game ima seweredwa kuti a Brugos akolesa ziwiri kena kwa Mwayare kubweza ziwiri ndiye kuti zimatatu kwa kuti no a Mwayare ndi amene anagolesa zigoli za mbiri koenda kuti kuti kana kuti mpira utere chocho Mwayare ndi mene kana dusa komano a Brugos atipulumusa ku mapeto chikoli chabwera cha number 3 fa mpira wa tera 3-2 this man is uzapeleka advantage.
Ida kali ndatira 2-2 yomwe
cha. Bas.
Mwayare
in maoro.
Ila kali pokuta ko mesozo ndi ngari
ngari. Mwayare ikana oro ka.
Fa aba na kubana fana malika ukha ukha Mwayare.
Eh, fa iwo kwa way away goals. Iwo ndabana na fara kwa sasa.
Chabwe ndo timati malize ndi Premier League. Ndo ndabana Premier League yoge ndi betaona Manchester United akubambana ko sana. Chef United 1. Taona Arsenal. Ikutokea kumbuyo.
And
2-2.
Team ya Chelsea mene ya Chelsea. Ya sana bizarimo timu ya Chelsea
kwa blues ya msatelo
ya timu ya Chelsea
siku ya mubanga na lies
msatelo kwa sababu kwa
kwa ni timu ya ndio ile tumesema
kwa maana tumeambia shabiki timu ya manager ndio yatelala tufanye
na kwa timu ya Chelsea 2-0
Chelsea hapa tsana hija
uko ndio vome ya Abramovic sina karo ya zizi
sisi kana teka kuti ikusokola 2-0 pa Stamford Bridge kuma babu kwa zawo na kuma bedo zigole zija angopereka
kwambi
mozi so west ham
and
diasto abiro dia petekana
madona Manchester City abaso
I'm going to go to the next one. Baroba Times Television ndufuna ditogoze wabiri Frank Chakanga amene anali mlendo wanga amene amaongolera zonse kuti ife tioneke mene tikuonekeramo ndi Obed Mkanga maratogoza wabiri Obed kufuta ntchito yayi kuti mene ndithu wagwira tikumananso maprogramu ena otsatira pompano pa Times Television koma osaone tsakutopa komanso osafoka Williams Gondwa Danger left winger. Peter's on the Times Television. Tabita.